in the black bag, Karibu.
Ninkazi mzee. Ninkazi nani nakana?
Ninkazi mzee. Ninkazi nani nakana? Ninkazi mzee. Ninkazi nani nakana? Ninkazi mzee.
It doesn't take your camera. Please.
Just come to
take your camera.
Goodbye.